izo filme zacu tuba twumva ari umugisha twahawe n'Imana.
Ngo kuzikate.
Bien sûr. Eh tuba twumva ko zikate. Ai nyene.
Nkunze ko avuze umugisha w'Imana. Hari umuntu ubu nyene ajije kumbwira ngo mama wanje mama wanje donc numukecuru ngo aragukunda cyane.
Yes, wakunzi ba Hit Top TV mumeze gute. Ni landri promoter muganga umutana nigwa. Fisa mazina menshi uzesu wakuzanda yavuga kwera ko muyazi kundusha kuni mumaya mhae. Behind the camera ni Eve Bali na wadu fashogira masanamu abashikira meze neza chane gose. Turi kuri Sousedinil, hotel Sousedinil niki ni hotel niza chane gose ifisi ibanza viza chane gose. Aho wana umwe mumugui imigui ibiri ikina mareresi mbele benshi mba mga mwakunze ireresi mwakunze ali tukwa soro undi mwakunderesi tukwa mufakazi. Aho wana kuno musi bagie hamwe baravuga ati reka tegure ikintu iyo migwi ibiri rero yarashobye guteranya uburyo iravuga ati irivuga ko abajournalists tubaha icyubahiro cyabo tubicarike ahantu heza hameze neza ni Libert ni na FANNYLAVINE murabazi no musi bahamagaye abanditsi n'amesha makuru bagira byinshi bagomba kwereka abanditsi n'amesha makuru ku kintu bashobye kwita academy y'ireresi y'u Burundi benshi mwaravyumse tubibaza mu interview atandukanye ariko azutabiro nkinyisho uyu munsi rero akaba ari umwanya reka niyage rero nabo bantu vyega kugira abashobye kugira byinshi batuyagiye ku byo bintu vya academy academy kanaje chani rasa hagati yao pokunzi ba Hit Top TV ndikuwa na FANNYLAVINE ndikuwa na Libert soro umufakazi from the bar ni wewe ntangura kuramutsa kameme umeze gute gafanye
meze neza cyane
cyenda bunura ryohe
cyane
imwe mwe byari byose ndakubona imbere wicaye imbere y'abagabo nka twebwe kuratugira icyo dushikirije
ibaze nyine ntivyari kubura kubera ko nari meze nk'umuvyeyi ahejeje kwibaruka ego
kabisa reka nongere kandi ndamutse Mr. Libert soro wase aye
I'm good bro how are you
yeah I'm good too bro
yeah man
fresh kabisa kaka nsigaye numva nubwo gukoresha ikiganiro kubera ko asigenze neza ko umutwe wawe hagutse cyane ariko biba biryoshye kora tuba tuzinanye biba biryoshye cyane gose big congratulations my brother
thank you so much
kabisa byagutwaye igihe kingana gute byagutwaye umwanya ungana gute kwimvira no project ya Burundi Films Academy
umwaka kugira ukwire umwaka kugira ukwire kuko kuva inyuma yuko umupfakazi bayeho tutanguye gukorana n'uwitwa Fanny kwa imisi yose twaguma twiyumvira turamirisa turakimirisa kugeza ino saha rero no munsi twirekuye
inyuma y'igitari gito tubona brand ya Libert ku bintu bya academy ariko na FANNYLAVINE havu yabiza mu gute
nkuko yabivuze twaciyumvire kuva haraheze hafu umwaka kuva umupfakazi igitangura twaciye dutangura kwiyumvira ibindi bintu kuko twebwe kubisanze twama twabivuze ntidushaka gukorera mu mavyuzi ya YouTube gusa aho twashaka no gukorera mu bindi bintu biri pembeni nico gituma rero muri ivyo byinshi twashobye kwiyumvira i Burundi Film Academy
kabisa abona muza kubona amasanamu tuza kubereka ngaho guys nagomba kumenyesha yuko ndakumenyesha yuko babantu mwakunze kwidoga ngo twabuze dukina amafilme ngo twabuze dukina amareresi ngo muri soro banse kutwakira ngo hehe nahe banse kutwakira ngo vyagenze uku vyagarutse uku ubure cyo kibazo cyatorewe inyishu wifuza kugira nzama iziguruka mu makarate z'amacinja wifuza gukina ibiki kwa soro birakunda ufisana ushora guca hamuje naho mushora guca cyagushikana muri soro cyangwa umufakazi biva na experience yao. Ndaje kuvuga ngo none kuri kingo ngo bakinari babiri kuma kinari babiri akukaragacemo ndibaragoje uko nari muri conference de presse. Mu kiyago mwaye abanditse n'amesha makuru. Ariko sha gusanga ndabarengereje gusanga ndiko ndababeshera ndifuza kumenya Libert. Academy je gufasha ikugwaruka mu gihe cyacu Burundi mu gisata cy'amarerezi.
Bo mu bisanzwe twebwe igituma twaranatevye ibintu kubikora nuko twa kuturipfuza guha ubufasha gari umuntu agusaba ubufasha we ashaka we na ukamufasha ahubwo burenze ubwo yashaka kuko arabana baba bifuza ngo tubashire muri film nko kwifotoza binjiremo bakine je bibone bakinye ariko twe dukeneye kugushiramo kugira ngo bice bibana kazi kawe ube mu professionnel ntuze gusa ngo biherere gukina nje gituma rero ico igomba gufasha ni kugira ngo abantu bose bafise ingabirano baziyumva ngo dabo baziyumva ngo amwe muvuga ngo muravyumva ngo murabikunda narababwiye ivyo ntibihagije kuvyumva ngo gusa bisaba guca uja hano bakagufoma hamwe ugacukora ivyo bintu none ukabikora neza kuruta babikoze kuruta na twebwe nico gituma rero twebwe umijyangiro uguruye mu minsi iza tuzobabwira
aho bizotangurira naho bizobera ariko ubu rero mwimve neza yuko twabahaye ikaze muri academy komsa uzobufise amahigwe menshi cyane yo gukina muri soro cyangwa gukina mu mfakazi cyangwa n'izindi project nyinshi tuzokora za cinema kurukwa pa nawe ukora ibyawe nivyo biri mu byo tuzobigisha
abantu mvuga ko Liberi nyamitwe ga muri no game industry ya mareresi sinzi cyo babarindiriye je ko sinoreka no kubakeza abantu babiri vrema kuba batangwe gukorana baramaze kuzana umusaruro mu gitse cy'amareresi FANNYLAVINE umufakazi ni reresi kunzwe cyane mbere kunzwe n'abantu benshi cyane kandi felicitations kwanze
merci
ego FANNYLAVINE kuvumaze gura na Liberi uramaze nguka vyinshi jere kanda muvugire simave mvuga ngo ikintu gitere kanda bivuge ukavyanka jewe oya sindaguteranya ko nje ndabivuze si ubivuze nje ndabivuze felicitations
merci
rero ndifuza kumenya umufakazi ni reresi kunzwe kandi yifuza gukinamwa abantu benshi sivyo iyi academy nkuko mwabidusiguriye hajya abatashye kubikurikirana neza igiye kumarira iki abasanzwe bakira mareresi ariko mu gisata cy'abigeme
mu gisata cy'abigeme kigiye gufasha abasanzwe bakina mareresi hariho abayakina ariko badakunda kuyiga Burundi Film Academy ije gufasha abantu bakunda kuyiga ije gufasha abantu bakunda bakore ikintu bazi ikintu batahura pana kwiyumvamo ingabirano guza kuko twese ingabirano randire narigeze kuba nkina numva ko singabirano nyene kubera nari cyo ngabirano gusa cyandamera nkubihebye mugamaze kwiga cyandaronka uburyo bwo kubandanya nkora birananyungukira biranambesha kugerisa rero kugira ingabirano gusa utari kuriga ntaho bikugeza rero Burundi Film Academy ntizogira kamaro umuntu ngo nuko ari mukinyi wa film akoziyo girira kamaro umuntu akunda kwiga
my brother bica bintana kukubaza abageye barumva ibyo nagenda kubaza twige turavuga Burundi Burundi Film Academy Burundi Film Academy bashavuga ati none okay Randy promoter uraduha uyu mwanya wo kumva ibyumviro byabo bantu babiri mu kuduha amahirwe twige twifuza kwiyandikisha bigenda gute bizogenda gute uduhaye umuco neza utandukanye n'ivyo watubwiye muri conference
Bo noba nivuguruje ndabahaye utandukanye
ahubwo
ntacho ndongereza gukora ari Top TV Anyway no kuvuga o project igomba gutangura muri ku 10 na rimwe ariko itariki niturayimenya neza kora ko hari utuntu uyu numugambi munini nya usaba imyiteguro yindi nubwo twamaze kwitegura mu buryo bw'amategeko mu buryo buri official ariko hari n'ibindi bintu tugipanga no kuvuga ngo rero umuntu abaye barategereje gatonye abaye bararindiriye nkindi bimwe inyuma y'indi minsi twababwiye processing ngenda ariko ndagisubiremmo iri ntabwo ari shure si shure rije kwigisha ibintu bya cinema ahubwo ni kigo cyo guhuriramwo kitagira imbibe si umuntu gusa Fanny avuze ngo abantu bakeneye kwiga niyo target kuko mu bisanzwe kina umuntu atavansa ahubwo ararukira ugiye udatera imbere usanga wasubiye inyuma ntushobora kuguma ngaho rero ushatse gutera imbere uguma ufonsa no kuvuga ngo turere gufonsa kwacu no kwiga no kuguma dushira ku bumenyi cyo gituma rero abo bantu bose barahawe ikaze yaba abantu batarabijamwo yaba nababirimwo ariko bumva neza kwa kene ubumenyi mwakaro rero Cristiano Ronaldo na Messi ntitubemera saba kinyi bakomeye cyane ariko ntashaka gukina match batakoze entraînement zikwiye apana kuvuga ngo natonze rimwe ngo nuko nguri Cristiano Ronaldo nashobora kuja muri tele coach adahari no kuvuga ngo ibi bintu rero birakeneye ubundi bumenyi iyindi ko iyindi encadrement nivyo muri rusangi rero
uwifuza yo kwiyandikisha nawe bizogenda gute asabwe iki asabwe kwisuganya gute
ica mbere isabwa kuba bikunda akaba afise discipline afise urufaso ni hanyuma ikindi hariho kwera ko ibintu turaronka abantu badufasha ngo tushobore kuronka ama centre iri gratuit ya gusa tutariha centre tuzoyiriha nibikoresho bizokoresha mu kungurana ubwo bumenyi tuzobiriha zokina ama retro projecteur zokina ibi byinshi nico gituma rero abo bantu tuzosangira ubwo iyo dezo depense tuzogira hama nkigiye twaronse abandi bantu badufasha mu mugongo nabo kandi sharije zigabanuke nico gituma rero bitegure tuzobabwira ariko si n'uburyo bukomeye cyane ni ugufashanya
ni ugufashanya abagiye muri conference de presse bakurikiranye bino ano masana mu twatanguje bumvise neza yuko wavuze yuko nkuko witubwi kwanza ko hari uburyo kanaka buzosabwa mbega buzosabwa biciye kumwangukana bumenyi cyangwa ibyo ba inbox
twebwe icyo tuzokora ni kuri platform ya FANNYLAVINE ijya Facebook page niho tuzocisha iryo tangazo hanyuma ubishakaza bariyo nimero hanyuma atwandikire tumusavinge tumushire muri group hanyuma babimenye kuko duye tukeneye ko bimenya ababi abo ababikeneye kuruta undi muntu wese atabikeneye kugira ngo tubanze tumenye neza kubikeneye uzo contacta tugushire muri group ama tukubwire ibisabwa.
Okay, igitsina kire kuri we ni cyahe
itsina byose birarekuriwe ariko cyane cyane abakobwa abakobwa kwera impamvu nimwe kuki tuguma twumva fanila vini imyaka yose. No, ifo kwa wana wadi wakobga, tulakeneye ayandi mazina alidinga. Ikintu gikunda kubituma rero nuko abakobwa batitinyuka ngo baze babikore kandi turazi ko iyo namwe banabikoze baraturusha. Nico gituma rero bose barahamagara ariko turensita cyane ku gitsina gore.
Kabisa. Fanilavine, soro na numufakazi n'ibyo biduhaye academy.
Ego, kuko nibaziyo tutari guhora ko bitari kuba.
Nimba soro na numufakazi n'ibyo biduhaye academy. Kubganishanye kuri wewe urumva neza yuko power iyo deresi yawe ikaza cyane mu gihugu ishobora kukuzanira ikindi kintu iyindi brand kanaka inyuma ya film sanswe ukina
sinawe neza kibazo
libe kinyishure
cyane je zina tawe neza
nabaje ati soro numufakazi nico kintu kiduhaye academy fanila vina inshuti ati ego cyane naje ndabaza ati ikintu kiri muri fanila vina cyane kiri muri liberi chumva yuko brand ya yumufaka cyangwa brand ya soro kandi zimwe muri filme zikunze kandi zikaze zimaze kugira ico donc arizo zizanye ikintu gikomeye donc kizanye yindi brand inyuma iyo deresi musanzwe mukina kubganyu mamwumva izo filme zanzise power ingana gute.
Izo filme zacu tuba twumva ari umugisha twahawe n'Imana
ngo zikaze
bien sûr. Tu vas trouver ma quoi tikate?
Nkunze ko avuze umugisha w'Imana. Hari umuntu ubu nyene ajije kumbwira ngo mama wanje. Donc numukecuru ngo aragukunda cyane. Ngo ndijya filme nsorara yiraba nkibaza. Eze koko nuko era console kaze kuko irenze? No, ntirenze ariko uretse ko nanje ndayishiramwe ibyo nshoboye gukora ariko harimo pare y'umugisha Imana yaduhaye n'ingabire Imana yaduhaye ari navyo turiko turavyaza umusaruro tugihema aho tuzogeza umwuko uheze hazoba abandi bazobandanyiriza ko
kabisa ariko sino barandira Fanilavine na soro twamatwayaze vyinshi na Liberty twamatwayaze vyinshi ndabakeneye sindababura turabonana tukayaga ibibazo vyinshi no babajije ngaha ani mpamvu nisunze gucatuzanye na ubundi we nifuza kuja mu mizi twiyagira twinshi ko nitwamatu ntitwigera tubura ivyo tuyaga iyo turi kumwe n'abantu babiri ko n'abantu bari kukiviba ko barakora reka nkeze rero bakijima mareresi bose ngo ayiwacu mu Burundi bacane cyane bantu babandanye batwirika imwe mu migambi bafise muri bo na nyene cyo bari mukuru w'igihugu ya masaba yuko dukrea duzana utuntu dushasha kugira dushobora kwiteza imbere nk'ugwaruka nima batsho guteguriye academy kwinjira kwiyandikisha kabari 15 minute cyangwa 30 ntavyonzi nibaze neza ko nabone ama consommation bayakuyemo benefits bavuzinge nabiharuka kandi ndaze neza ko abarundi ari benshi bifuza gukina ama film ariko bataronka ukuntu apa rimwe byo kwandika kuri Facebook ngo bibana ngo shaka ngo shaka kutuze gukina muri film ntuzi kabyizi ntuzi gatavye ko mubonye ntuze iwe stati iwe ukabona statistique donc ukabona uka physique ukatuvuga ngo cha kukaraba icyo bajeje ukaraba stati ngo ni umutegetsi kanaka ngo rekanda ubu muzobona mu academy wige umenye ibyo giye gukora kandi ibyo navyo bizovuga tumwe yanje nataye sinza kwanjanjwa rero je ndabakeje nkarandiri promoter nk'umutana n'aba fans ba Hit Top TV ndivuza ko muke nta kindi kintu nayindi commentary shaka ngo Fanilavine barakundanye na Liberty Fanilavine ngo oya je shaka muri commentary wandika ati kuhaje tu rero je nkine cyane gose kandi bivuza kuyandikisha rondera page ya Fanilavine ndabimuvugire cyane urondere soro ndazi neza abajamanu shobora kwavura nico kintu nzi kandi mbabare amajambo yanjye abaye menshi kuruta yonyo ko byinshi mwabivuze ndabakunda cyane gose bayi sindanabaseze
the silver ya bakije ti ni hehe ukeneye kujya muri academy yo dusanga yo bigenza gute abenshi barati ama platform dukorera urashobora kutwandikira ama tukabaha isiguro ikwiye ibo kuko si menshi babikeneye ariko si bose babikeneye ariko ababyifuza babaye interese barashobora kutwandikira amusaba isikuru kuri
minsi gerageje kunganira kino kibazo murakoze cyane hariho na ediseri yakibajije mu guheraheza ati inyuma yaje bizoca bigenda gute mu by'ukuri birumvikana kiki kitukigeze tukivuga ariko twari twakiretse ko twatuzi neza ko mutegereza kutubaza ko namwe niko kazi kanyu bo inscription kuvuga ngo twebwe mu byo beneza si shure ni centre muri centre rero haragenzura muratsi ibintu byose ategeza kuba abantu baridinga bayobora ibyo bintu kugira ngo nimwe kajagara rero kuri no chura twebwe tusane dukorera ku ma platform ya Facebook muratsi ko ariho ducisha ibintu byacu ama information menshi nitwabwira ngo no munsi turafise bio ntaye turaro ahubwo uyifise ayidu hayidutize twebwe turemera uko tungana ariko ibyiyumviro birabyibuje ni ukuvuga ntituraronka biyobo twashobora gukoreramo ikintu dushoboye kuba dufise muno mwanya dufise ko garanti ni ikibanza tuzokoreramo naco nyine tuzokiriha ni ukuvuga ngo abantu rero tuzoshobora gufatanya urwo rugendo tuzonasangira n'izo depense za hato na hato mu kurimbira ko hagira abantu bashobora kudufasha badusponsorize cyangwa batwapfuye dushoboye koroherwa mu byo turiko turakora rero kuva kuri ino saha turaza gushyiraho ku maplatform yacu turaza kubimenyesha tubimenyeshe ukuntu ibintu bizogenda aho bizoca kubera ko mwava muvuga ngo mwaje mutiteguye ariko burya ibintu byose bigira strategy yabyo twaride dusanga byoba byiza tubikoze muri ubu buryo kuko ababikeneye nk'uko Fanny yivuze ni benshi barahari n'abandi kandi botoba babikeneye bazobikenera mu nyuma barahari ariko pulomoma turi focus cyane ku bantu bumva babyipfuza cyane en premierie hama abandi bazobe abatemo ibyo babonye murakoze platform ni Facebook page FANNYLAVINE niho hantu tuzocisha information z'ibijanye na inscription ni andi makuru yose agenga iki gikorwa ngene kigiye gutangura kuko uno munsi twakira twagize lancement kugira ngo kimenyekane ariko ntibiheze tuzovuga ni ibintu bizotangurira tutangane ma detail hari ibinyamakuru bimwe bimwe ngaha dukunda gukorana mbere byose tuzoromanya kugira ngo tubibabarire kubera ko bishobora kuzotangura inyuma y'ukwezi kandi tubivuze hataragera aho twaba tubikrematiye murakoze
hari ibindi bibazo byagiye birabazwa edisari ikibazo yabakinye ngo tutabishurwa
ego
sinzi ko mubwira ko mucishura
cyane nagira nshya muri izi bibazo byabajijwe muri FTV babajije bati mbega ko hariho abantu bakurikirana ibikorwa byanyu bakaba babakunda ku giti cyane n'abandi usanga badakunda bakora amafilimu bwa badakunda mwebwe babiri cyangwa ngo bakunde ibyo mwe muba muri ko murakora ibyo ni ibintu bisanzwe cyane ni ibintu bisanzwe cyane kuba tuzi inkuru ya Yesu ya Yesu Kristo ibyo ni ibintu bisanzwe cyane nk'uwakora ikintu kinezera abantu bose ariko iciza ni uko tuzi neza ko tigo dukora ibintu byiza twebwe ntawe dukumiriye uwo ari we wese yisange kuko twe turabakunda bose mbere nagira mvuge nti n'abo bantu batabikunda twe ntiturahura ntiturabona ariko uko biri kose ushobora kuba udakunda FANNYLAVINE ariko impano yawe urayikunda ushobora kuba udakunda LIBERT ariko kariyeri yawe urayikunda twebwe rero ntuzoze uje kubera ko ari Fanny kubera ari LIBERT uzoze ufise vision irenze iri zina riri imbere yawe basi ngaho twanka basi dutwara ubwo bumenyi wigire hari icyo bizogutwara ariko nizeye neza ko tutankana igikuru ni ukuba turi focus tukagira vision ndende iruta ama accessoire icyo niko nakivuga hanyuma hariho Patrick yabajije ati mbe ko hari abandi bantu kusanze mukorana amafilme bakora amafilme tukaba tutababona ngaha byagenze gute twe twaragerageje turatumira Abenduwayo yafatiriwe twatumiye Madame Sandrine asanzwe ari CEO wa Wise Woman nawe ntiyaje kandi murabona ikibanza n'igiti ntitwari kuba kwizaho bose ngo bazi ariko icyo twoshobora gushikiriza ni uko bose turabakunda kandi dusangiye umwuga kandi turakeneraniye twama turi kumwe no mu bindi bitari nk'ibyo uno munsi nibaza ko icyo kitobatera umutima uhagaze yuko twabikumiranye igikorwa ariko tuzi neza ko bamwe mu twari twatumiye ni sinye positive yuko nabo nyine twabiyumviyeko hanyuma ku kijyanye n'abigisha ati none niba ndi bazobigisha rimwe muzobigisha gusa ikintu cya mbere nk'uko FANNYLAVINE yabivuze umwana afite imyaka 5 hari icyo yigisha umwana acavura umwana afite imyaka 10 arafite icyo yigisha umwana w'imyaka 5 w'imyaka 20 arafite icyo yigisha abo bantu bose twebwe rero kuri nivo turi ko niba turi abana b'imyaka 5 ku bantu bafise bariko baravura abo tuzobafasha mugabo nicyo gituma twavuze ko twabanje guhanuza turanasaba ubufasha ku bafise ubumenyi n'abafise amakonekisiyo y'abandi bantu bafise ubumenyi burenze nabo bazoza badufashe si twebwe gusa ariko mu gutangura bitewe na kategori y'abantu ko bariko aho tuzosanga bisaba kategori tubaho ubumenyi tuzobubaha aho kugeza tubarungikira abandi ariko natwe tubasezeranya kwa matwiga nkuko tubikora na cyane cyane ko tumaze kugira amaformasiyo atandukanye n'ubumenyi butandukanye bizi nk'uko bivuga hano ngo tuvuga amaseve ariko uko biri kose igikuru nico umuntu ashoboye gutanga ego hanyuma Edison yabajije ati nizere neza yuko iyakademi iri muri target yo kugira ngo ubumenyi cyangwa kalite y'ibikorwa by'abarundi birengane guca Burundi Edison agira ndakubwiye neza yuko ndi très jaloux ni filime yitwa Gitorenga ndayifitiye ishari kabisa kandi nta ubyumwe ndayifitiye ishari kuva iyo filime ibaho nta yindi filime irabaho ngo irengane igihugu imenyekane nka Gitorenga ese twari ko turakora iki cyo gihe cyose kandi mutamata ko atagira ngo adupromoting it's time now kugira ngo dukore natwe ikintu kuko ijya filme buri gihe jiyo ndayiravye jese nigira ndayihaga yakinywe mu buryo ubona neza yuko batari ko baratomboza abakinnyi bari ko baratomboza ko n'umuzungu niwe mukonvenka mu manyanga nije gituma rero icyambere twe twasanze tubura nubwo bumenye nye suko tutabishoboye ahubwo nuko kenshi dukunda kwiyafirma ibyo tutarabavye umuntu akabyuka mu gitondo ngo je ni director unda gacha byuka aje no kuri set batari barimo aje ni DOP ukamaze none wewe ibi bintu vuze uravyumva akakubwira ngo ndabiza ariko nico kibazo rero tukunda kugira dusha dukora ama production ahereranga nico gituma rero no kwizezanya kubaho Edison niyo target dushaka ko ibintu birenga hano hanyuma ikindi nacho bavuze ati mbere none ko mushanga amafaranga ari umuntu ashaka gushanga amafaranga muri filme agahereramo cyangwa bakabikora ari kwiyamiza mu byukuri turacyafite ikibazo cyitwa isoko byo kugurisha ko ibi bikorwa ariko iki cyo gitangura ntiyatangura isoko hatangura ama produits meza kuko akeza karigura ndibaza neza ni filme Gitorenga ntiyayikoze azi neza hanazo itwara ahubwo yayikoze neza nawe iramutungura je pense qu'il y a des surprises iramutungura isanga ibaye nini cyane kuko yayikoze neza nico gituma mvuga nti tubanze tumenye ibyo turiko turakora tubikore neza isoko ryo rirashoboka kuko niba abantu badukunda disipi yo gushyiraho system yo kugira ngo tudandaze n'ahandi barabikora kandi turabizi na aho tugeza n'abandi barabizi bashobora kudufasha nico gituma twugura imiryango kugira ngo umuntu wese afite icyumviro adufashe nibyo ibibazo mwabagije twagerageje kubyishura nubwo tuba twabyishuye ijana ku ijana ariko inyishu twari dufise
nakoze nuko tubashimire cyane